Mr. G. Records. Dialuka na wajumbe wa keki. Uichola. Uikembe getiri ya kukuna wapina. Manu nenayo na vita. Mingeno. Mneni ya gambi saji. Eshi naonaga. Nizeni leke ya naha. Mimi hayo wa studio anaha.
Records.
Bye.